Amen. Ngiyabonga baba ngethuba onginika lona. Uma ngabe sibheka last week baba besingene embuzweni ngibuza ukuthi baba umenza kanjani umuntu ordinary just like me umenze baba abe umprofeti. So indlela osiphendule ngayo baba uthe umpostoli kuyenzeka abe nesidingo. For an example, uthola ukuthi sikwi new era and uthola ukuthi abaprofeti abakhona bebeprofetha kwi old era. Uthola ukuthi ke uyabatshela abaprofeti ukuthi manje sikwi new era and ifaneke manje sibe nendlela esenza ngayo. Alright, uthola ukuthi abanye ba comfortable kwi old era abathanda ukusuka. Uthola ukuthi abanye bayathanda kodwa uthola ukuthi ba kwi migration mode. Okay, kodwa wena njengompostoli you feel ukuthi njoba sikwi new era we need a new breed. So uze wakhotha iBhayibheli ukuthi enene lithi iBhayibheli abanye wabenza baba abapostoli, abanye wabenza baba abaprofeti, abanye baba abavangeli. Wathi njengompostoli uyakwazi ukuthi wenze abantu babe ilento le ofuna ukuthi babe yona noma abaprofeti babe ulohlobo lawo ofuna ukuthi babe ilona. Waze waphinde baba wakhotha izwi futhi uPaul ekhuluma noTimotheo ethi stay up the gift that has been imparted to you. Usho ukuthi enene uma ngabe umpostoli uyakwazi ukimpatha igift kubantu. Therefore uyakwazi ukuthi umuntu athe ordinary umnike igift ethile noma umnike igift yokuprofet. Then saqhubeka baba sibuza ukuthi ke okay kuyenzeka yini mom prophets ube ne gift ye deliverance. Wase wathi baba ngake ngezwa yini ngento ekuthiwa i gift of deliverance asikazi sizwe ngayo. Kodwa uma ngabe umprofethi uyabona ubona inkinga zabantu. So uma ngabe ubona inkinga ukwazi ukubona masushiya kanjalo. Uma ngabe ubona faneke umuntu umkhulule. So most of the time abaprofethi basetshenziswa kwi-deliverance because babona into then mase kufaneke bakhulule umuntu. Waze washo baba wathi uma ngabe ubheka i-deliverance isetshenziswa kakhulu abaprofethi nabavangeli ngoba ibona kakhulu abasebenza nabantu. Saseke saya kwi-point lokugcina baba la ngikubuzile ukuthi umlindi kuyenzeka yini noma umlindi kufaneke abone izinto ezimbi kuphela yini. Wase wathi baba umlindi umuntu obonayo, obona izinto ezenzeka ebandleni. Umlindi umuntu oprepare ibandla, aliprepare for ini irevival noma ibreakthrough. Umlindi uyakwazi ukubona into esemkhathini, akwazi ukubona into esemanzini, akwazi ukubona into esemoyeni, ukwazi ukunamehlo yonke indawo. Uze wathi baba kunama angels abizwa ngokuthi ama watchers anamehlo yonke indawo because wona abona yonke into. Waze washo baba wathi lamehlo asetshenziswa as wisdom. Wathi ke baba umlindi akaboni okubi kuphela kodwa uyakwazi ukubona okuhle. Uze wasikhothela eBhayibhelini ukuthi khona lo prophet owasho kwa-Israyeli wathi kusasa isinkwa sobe sibiza le mali. Then wayeprofethani eprofethi okuhle. So wathi umprofethi uyakwazi ukubona, umlindi uyakwazi ukubona into enhle ayitshela ibandla. Kodwa into eyenze ngathi abalindi babona izinto ezimbi kakhulu ingenxa yokuthi uma siprofetha mhlawumbe umlindi eprofetha into enhle ke kuthiwa uprofetha lezi iprofethi kuthiwa ama-flowery prophecy. Uthola ukuthi abantu i-glory inika uNkulunkulu lowo muntu abemprofethile, but abanye abantu aba-affecteki yona. Kodwa uma ngabe uprofethi into embi, hawu abantu bayayithanda leyo nto ukuthi nje uthe kuzokwenzeka ukuthi yikho kuze kubizwe ngokuthi enene abalindi abaprofethi of doom ngoba hlezi bezobona lezi zinto ukuthi kuzokwehla umlilo kwehle ini. So abantu bayathanda ukuzwa leyo nto. Kodwa ke wathi baba umlindi uyakwazi ukubona okuhle. That is the summary of what we talked about last week.